Manua yero, manie komi lu. National Anthem Monday, DJ. Hi, come on. One money more than we did, don't you? One minute. Jatello, my cavalry video, CFA. Makosa ni wiye donge kamano haya wacha ko program kendo wadu wacha ke maber kaka jo ODM wajumbe mose kind delegate adwani mondi golo gudu hewi kind delegate follow instruction poko wacho ni rundi tingo gudu malo kama ishara ya chungwa kata adwani mondo koro iyenge mos mondo jo piny ngimone ni kawuono wanjo deli odi yenga kikiduon mane marwa yenga Kiswahili wacho ni peperusha kaeto duoko gudu ewi alama marwa en mane kae slogan marwa mar jo ODM en mane muma ondik ni barne gi uru kata ging'eyo kamano kwa kawuono biro paro nu ni bende isendikri kaka ja ODM nikech ok bi bedo gima ber ka president odonjo to donje kindi to yieri tidiyo tiyudo kok ja chama donge en wichkuot koro gol simbi sani kas tidiyo Easter 4 8 kata ko dwa credit en mana sumon 3 *0 3 6# kati di okay kidi kama chabiro ni Sylvester Omondi kata Elizabeth Atieno donge koro watim mano mondo kiki yud wichko uko rada uko standby watemane girwano watemane olal kikidhi nindo oko kifunguni nika mari pikipiki ya karibu sana mheshimiwa Florence komishona Joan mheshimiwa ni kama lit matri nyenye
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
acha mia adoroma mix imano mamit bemoro ipango I'm gonna make you mine.
south your performance in terms of membership registration, sio? Na kama mko chini tutawachapa kiboko, sio? Asante. Jared.
ODM. Na ku watch my take. ODM.